Eno game tujikolerede tubadde tutraininga na manyi nyo tubadde wamu tuchintu bade tukola wamu bakutuletera okuwangula kuno ne coach gwe twafunye coach yatongedde mu nyonyo era nsubira game esigadde zonna kujazi wangula nga tukwatidde wamu.